just can't keep it inside. Lord, I'm so thankful for looking deep within. Oh, what a friend in Jesus that I've got to tell someone.
Steadfast in the teaching of His word, I've got to keep it moving, pressing towards the goal. Oh, I can't wait to see me in glory by and by.
Da 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 da